Sacha inge yongi mana Timbe na dutogi paro na te Yore na bende inge yongi mabo Kweche na duto inge yongi matu Kwa sacha inge yongi mana Timbe na dutogi paro na te Yore na bende inge yongi mabo Wechena duto ingeyo gima du
Isenona ninge ajuto Rita Jehova wonpon Isenona ninge ajuto Rita Jehova wonpon Isenona ninge ajuto Rita Jehova wonpon
Wakna a Jehova Nyasaye Kech kao kidwoka Tudaberi kakanyakla majo madhi e pinjo motho Pinja ka ywakni mondo ikonya
Ruoth Nyasacha nichweyo denda Choke na duto gi fuonde nate Anapaki ruoth ka hulo timbeni Kik mitimo nolande pinje Kutnya sacha ni chweyo denda Choke na duto gifwende nate Anapaki ruatka hulo tibeni Ikmiti mono lane pinte
Isenona minge achuto Rita Jehova wonpon Isenona minge achuto
Tekra, yendo yokumbana, segeno kuome, miyokonya, miyamor, kenda wele kiwende pa, kutnyasaye teko joge.
Nona nyasacha arwoda nona, tema mingeye parona, nitichunya begi yore miganga. Nona nyasacha arwoda nona Tema mingeye parona Nitichunya begi yore miganga Tena Jehova wotpo
Isenona minge achuto Rita Jehova wotpo Isenona minge achuto
Isenona minge achuto Rita